nyakusaba bandi ekakuwe mukacakalireko mukeyagalireko olunaku lwamwe kano omukulu yeyakasabye obonemu kona nawe kabaka kunyumidde ogenda mumaaso nako kona
Just got your plastic, I'm living love.